Ivumba elinganyamezelekiyo lombono awuqhelekanga wenza uluntu luxhalabe abasemagunyeni benza konke okusemandleni ukufumanisa ukuba yintoni unobangela.
Precautionary measure, we were warning the public not to touch them, to use surgical gloves, disposable gloves if they have to remove them, and to wear a mask until we have positive results as why they are dying.
Not just limited to the doves or the wild birds. It's all birds at the moment. So please, people must be aware. If they're birds, if they've got domesticated birds and they are showing any signs of sickness, they must get them to a vet, please.
Ukanti oku kuzise uloyiko ebahlalini.
Aba bantu balala bengatyanga. Uza ubona yena indaka efileyo. Abone his email. Angayazi ndobana la ndaka leyena ibulekwe yintoni na.
La iqonqe elimdaka ngayo nantoni na inakho ukwenzeka, asiyazi bezintaki noba mhlawumbi zitya ntoni phi, ngangendlela i-environment isikuyo emdaka ngayo.
Nanjengoko uphando luqhuba kubanjwa amaphulo mayelana nobungozi bentaka. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC, ndiseqoqo.